Kumbuleke ndoda yamadoda, lo muntu uhamba ngemoto ethayifana encamashini kabafu. Mathemba omonke aselele kuwena. Ushawulo zoloke lapho ndoda yamadoda. Okay, lungile, shapa.
Sorry to disturb you, but the boat has arrived.
Oh, shit. Thank you. Hey, Mary. You can't tell it to save you.
I'm afraid it's the entire B-squad, sir. It looks like you're gonna need more whiskey than that.
Kavela vadi man. Konje.
Yeah.
Schedule 6 and chillax.
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 about you winning now. Roll a dice big. Thina sesiqhwephele ithagethi yena sijibula amadoda jantsu score goals. Beg up a rappel in my cans and chat to trip the clan. Shall I try the hit home? That's the lesson to this one.
So it was it. I'm not. So what's on the menu, bro?
Pap and stew, pap and mkhodu, pap and cow head, pap and chicken.
Angai chicken, it's
chicken.
Take away, ne?
Oh, chop.
Election.
I don't even know which party I'm gonna vote for.
Yeah. Okay. Ne. Saraso.
Yeah. I love it. Thanks.
With the young kids, I say schedule 69. I'll be winning if they doubt you winning now. Roll the dice big, then I start stripping it. I get to hear that triple. I'm a daughter, just to score goals. Big up a rapper in my kids, just to trick a client. Challenge, try the hit poles. It's not a fight, man, it's a jail, I listen to one. And I feel like being a teacher, I'm so correct, I listen to one. Not by complaining too much, while they're chilling on the couch. Hang on my fans, I baller sometimes, but sense of coach.
I'm going to go to the house.
Yabona umphetho ke lo. Kunini sitshala imali le company? Kanti sitshala lokho sitshala cha zvula nini?
Kahle mthuku. Awume kancane, namnike ithu athu chaza.
Thank you, sir. If you may please take a look at page 3. You can see that by merging our company with Uncapped Production, we have a 50% chance of doubling our annual revenue in stocks alone. Kodwa ke sizodinga ukwengeza imali ukuze sizokwazi ukumitha ama demands e co-production yabo. Uma kunjalo bazoyithatha i-account yabo bayinikeza abanye. Yena sifuna ukubona lokho kwenzeka.
Uxolo mnumzane. Ngoba phela umfowenu uyena osomaqhuzu lenkampani. Kumele ngabe uyena owenza izinqumo ezifana njengalezi. Ukuphi?
Kuba khona kamfowethu nokungabikho kwakhe lapha akusho lutho. Inqobo nje mina mangilapha. Ngiyakuthembisa yonke into izohamba kahle.
Ayike. Inkulu nginhlonipho mnumzane. Angiyiboni inhlanganiso liqhubeka ngaphandle komfowenu. Ngizongixolela, ngiyahamba. Ngeke umele nomfowenu.
Usuyaphi manje?
Hayi kulungile. Ungashiya ngithula.
Inkulu,
ngeke umele lo.
Wenzo
uzivalela umnyango mawuphathe.
Yeye wena siphupho usowenza imisebenzi. Abi wethi wena namadu. Ungalinyi uphakamise izwi uma ukhuluma nami uyangizwa. Ngikukhokhela imali enzima kabi ukuthi wenze lo msebenzi wenzeke. Ngifuna futhi wenze namhlanje. Phili. Uma kunjalo sizoba nenkingi. Labantu baphisi bangibuza imibuzo noma ngibuze maphili.
I did it to your parents.
So your brother is not a problem.
In fact, no one is a problem. Now go to your fancy office and let me do my job.
Yes, Clapper.
Yeah. Ah, relax. Relax, my guy. Take a chill pill. Compliments of your brother. He wants you dead. I'm shelly Gianyan and you want her. Personally, now, go about. Discarding a city pie. Toroso. Yeah. Cheers.
Yamangazi ukuthi maduzani nje zobe ngomaqhuzwa yonke le nkampani.
Really babe?
And all those board members ababengigabaza shame ngiyabazwela.
Of course babe, you know.
And uma yonke lento seyenzeka wena ube lapha eduze kwami.
Kanti babe.
Now, go get us some champagne to celebrate it. Yeah. Hey, are we
so buyile ngokuphuthuma ngaka.
Yani.
Okay. Hawu. Bafo.
Bafo.
Ah, bafo.
Unja.
Hayi. Sikhona singezwa kuwe bafo.
Yawa ngiyaphila. Ah. Hlala phansi, hlala phansi. Hlala phansi.
Ya. Jabulo ukubona bafo. Belunjani uhambo lwakho?
Hi. Koko ngihambe kahle bafo. Although I nearly missed my last trip.
Bafo.
Yebo.
Please pause.
Ngiyangithokozisa ukubona lapha usadla Nhlavana. Bengiye ngazama bafo ukushayela ucingo kodwa ngiyangikholanga ngoba uyawazi nawo lo msebenzi esiwenzayo. Isimata satasa kakhulu ngemhlangano. Angibane ngisalithola kithi utshana lokuthi ngikushayele. Ngenxa yamamithini.
Bafo, do you remember when we were still young?
Yebo.
Bengihlala ngikwenzela yonke into ngiyokufikela. Kodwa wena bafo, you were too greedy.
You always wanted more. You know, Obaf, some mistakes can be forgiven, but some not.
Ngicela ukuthi ubafu angiphithe utshana lokuthi ngichaze nami ngibeke olwami uvo kulolu daba.
Bafu, ngiyakukhuza. Kuzeka.